Nyasaye ayo akini kichange ni ibiro winja omiyo chikiti koro ne weche na amen
nyasaye lunga chutho e ita olungo chunya mayande nola nena mor kawinjo duondi kano lunga na yeni kora mor chutho katione kangeyo pile no singori
Jehovah,
oh malero chiwa nyaka nino onyisa fwenye kinde ka kinde nyaka nena chaki njili timbe ono kachunga punjo wat majoma winjo to wacho niya magoni magi Jehova
umawuyo kajiwo waniya ngat marie kivoyo matere ngima to koluyo matere kochomoko
Kanisa duto mawute yorchu Keturu chunyu uso mbiko Usike lamo chuto gisayo Ula mwabe edala male
Agoni yero kamano nyasaye Lamne kanisa wa Lamune jotendu wa duto Amen.